Soki da kamaimba wazi turaguta kambie utkumbe nyagasani dusavire ava Kristu wose isi yose n'abayituye ubuzuza ineza impuhwe n'urukundo maze ubaye kwaguka mu bukristu n'ubudahemuka twumve imbabazi turagutakambiye.